Servant B.S. Mackenzie with the end time messages. Welcome.
Teule ukae macho tena uombe. Ya sita imeanza kazi.